Naambiwa hapa niweke design hizi someka vizuri. Baby, iko sawa hapo.
Ikache kwanza hapo.
Thank you.
give you another shot. Come in.
nilikuwa nataka tupata na ile background yao.
Zuri mtu kula na ngozi.
Eh.